Kale ebisinga ku mboze tujja kuba tubikutuusaako mu mawulire gaffe agaddako wekomire ku BBS Terefayina ku dakiika 21 ezise ku ssaawemu yakawungeezi. Nzikiriza nnyo ku lwendo lw'amazzi, nkomewo mu kwongereyo.